Ero uru kamano kuom duogo rango video wa ma kawuono. Kapok i-subscribe, wakwayi ni mondo i-subscribe kendo iwenwa pachi e comment kanyo. Ma en host maru iluonga ni Nyasaye kawuok Siaya 254 YouTube channel. Kawuono adwaro wuoyo e nying mag yawuot Luo. Yawuot Luo nigi nying. Nitiere nying ma ji ong'iyo godo, nying ma pile pile ma ichako nying ji kaluwore gi odiochieng' monyuolie. Sech sa ma onyuolie mar odiochieng' akinyi, adhiambo, uma, okoth, mage mawacho. To kata kamano nafwenyo ni joluo nohero chako ji nying mag lee. To gin lee mag bungu, ok lee midak godo e dala. Koro akia gimomiyo nying mag lee mag bungu oyie godo kendo ji neno kober kendo mit moloyo lee madala. Dong lee tonego bed ni en lee yawa. Lee mag bungu chalo kaka hyena, ondiek. Mano nying ma ng'ato sawa, kata kiluonge ni ondiek, ondiek ng'eny. Jok miluongo ni ondiek ng'eny kabisa. Kwach, mano leopard. Dong usewinjo jok miluongo ni kwach? Sibuor, sibuor be nitie. Lion, jok miluongo ni sibuor, mano yie godo. Nitiere omuga, rhino. Omuga tinde jomoko ng'ado to wacho ni muga. Omuga kata muga, luwore gi kaka ne janyuol ondike. Liech kata oliech, mano elephant. Oliech kata liech, mago gin nying ma oyie godo kabisa. Rao, hippopotamus, rao. Adhi ka rao kocha. Rao, mano en nying moyie godo. Nyang, asewinjo ji ma, do ok ging'eny ahinya, lakini asewinjo ji miluongo ni nyang. Kata nying mar anyang, anyang be wuok kuom nyang, anyang. Koro luwore gi kaka ne okete. Jowi, buffalo. Koro mago gin nying ma ji oyie godo kabisa. Wach anena moko ma ok awacho mag lee mag bungu. Hey, to teme luongo jaluo kata wuod luo gi lee mikane ot. Luonge ng'ato ni dhiang' kata kawa. Eh, hey, omara mani yanyo ng'ato. Akia kibumio ng'ato okinya yie mundo luonge ni dhiang'. Be mana seche miyang, seche ma ng'ato dwaro chaji kanyalo rifai kaka dhiang'. Mato tarare ka dhiang' nade. Iwinjo? Mato tegno ka sibuor nade. Machalo muga. Lemo luor. To wache kata ni guok. Ifuo ka guok. Dong mage gik ma ji wacho ga. Koro chalo mana yany. Wache kata ni rombo. Wiyo dinore ka rombo. Ang'o momiyo apenja penja gi apenja penja gi muolo. Gimomiyo nying lee ma wakane otgi ji ok dwa moluongo godo ji, patithis ka gweno. An pok nawinjo ga kata ng'ama nickname ne en gweno. Lakini nitiere lee moko matin ma wakane ot ma wuod luo nyalo yie mondo opake go. Magi to gin agina mag pakruok kaka thuon. Eh, ma en wuoyi ma thuon. Mano to oyiego, lakini en koro itiyo kode kaka nickname. Rwath, ratego ka rwath. Winjo? Nyuok, chupu ka winjo. Nyuok be inyalo pak go ng'ato adier. Nikech an nawinjo ga kwatin ka ng'ato ok dwa luokore tinyise ni dum ka nyuok. Koro nyisa uru en aure pa e pachu e piny kanyo. Nyisa gimomiyo joluo niluongo gi nying mag lee mag bungu, ok lee mag ot mipidhe ot. Wena pachi piny kanyo.